Abusua mu akwaba, ɛmu akwaba bɛ Jabot TV so. Me din Eddie Jabot. Dani dɛ nyina yɛ se authentic news no. Ɛha ɛna Ghana fa no. Ɛtɔ hɔ a yɛ se yɛde bɛbrɛ. Agyagoragya movement ɛwɔ ɛyɛ news bi ɛde ma wo. Agyagoragya movement ɛna ɛka sɛ abusua deɛ agyagoragya ɛka kyerɛ ɛyɛ Ghana foɔ ɛne ɛyɛ mu a mohwɛ no ɛne mu a mo follow no no. Ɔse yɛn ka kyerɛ mo sɛ. Ɔno agyagoragya movement sesei ɔnenam Europe a ɔtɔ Europe sesei waduru Düsseldorf airport a ɛwɔ Germany abusua deɛ agyagoragya ɛka ne sɛ ɔduru hɔ ara na ɛyɛ mmorɔfo no ɛka kyerɛ ne sɛ hɛ adɛn na ɛyɛ bɛɛma katakyi se wo agyagoragya wo nan sisi fam abusua ɛno ɛna agyagoragya ɛka kyerɛ wɔn sɛ hɛ me yɛ sunsum sɔre ni na memfa me nan ɛnhyɛ mpaboa mu agyagoragya se yɛnka nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ ɛbaa ne saa no aborɔfo a ɔmowɔ ɛyɛ Düsseldorf airport ɔmo nyinaa ɛresalutu ɛyɛ agyagoragya obiebie nneɛma ani so kyerɛɛ wɔn ɛkyerɛkyerɛ wɔn deɛ nti a ɔno agyagoragya ɔnyi so ɛyɛ mpaboa na afei nso hɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn agyagoragya movement nneɛma no agyagoragya se yɛnka nkyerɛ mo sɛ sɛ mo Ghanafoɔ mo na mumu ɛyɛ agyagoragya movement mo na mumu ɛyɛ sunsum sɔre a ɔno agyagoragya mmorɔfo ɛretwa no puse ɛwɔ ɛyɛ Düsseldorf airport.
Germany too. Mabedu. Na kosha me nasi ya. Me nasi si form away mu. Sana kache wa seme te me nasi si form. Kwa anjina yu. Na Roma hapo rizi form sa me se. Na adana me nasi si form. Na msi miko sun sun sore. Wasi edi eni. Na msi sun sun sore. Omo so omo niti asi. Na mi bo kubu chila omo yi. Agyagoragya movement chila omo. Na polisi ni bo tiku. Kwa ye nensasi. Ona umu agyagoragya movement. Bro ni bo agyagoragya movement. Eti maba iru. Yɛba European tour ɛnyɛ asɛm ketewa tɔba asɔfo ɛbɛhyia
abusua ɛnɛ deɛ ɛde berɛ mu no deɛ agyagoragya ɛna ɛrekasa yi me din ɛde gya